maka ndị na-azụ afịa enwe rice ebe enwe beans ebe mana ka nkwue n'ọnụ iweta m rice iweta m beans were ya wunye m n'ime efere enwe efere dị ebe a ihe dị ka efere a were ya wunye n'efere ịghọtago otu a iweta beans iweta rice iweta corn tinye n'ụdịrị efere a you tell this kind of plate you gbara honey gbaa ya were sugar tinye were fanta tinye bido ekpere especially ndị nwere business ebe ha na-azụ afịa especially ndị nwere ebe ha na-azụ afịa ịpụta n'ụtụtụ n'iru afịa gaa ga-echere ya ewunye side a wụọ side a wụọ side already mixed up iweta beans gị wunye weta rice wunye wute honey tinye wute sugar tinye inwekwuo fanta gị tinye ihe ụra ga-abụ ihe ụtọ ga draw attention ant ga-eme ka ant na-abịa na n'iru shop gaa n'ebe ka ant na-abịa n'iru shop gaa n'iru ngwa afịa gaa gị miskọta ya ọnụ ihe with that sugar ahụ with rice and everything ịbịaruo afịa isi otu a tụrụ ya ị nwere ike misie na yard ka ị na-emisie gị na-ekpe ekpere ị wụpụchaa ya ị ga-afụ na m nọrọ ga-abịa na-epi kiri ya one by one ịdị ha kafụrụ ugo nwere ike ibe ebe a bịa rie bikọs ọnụ ya na-enye ugo echere ya ebere ru shọpụ gị otu a ga ewụpụ ya wụpụ nwere ike imepere shọpụ gị mgbe a mepee ngwa afịa gị ihe ị ga-emewe gị banye mgbe a chere ya wụpụ ya otu a wụpụ ya otu a wụpụ ya otu a wụpụ ya otu a ị ga-afụ ụmụ nnụnụ ọ na be gị inwere ike na be gị ebe ibi mebi ọ bụghị inwe dị kọmpaụnd ị ga-eme ya n'iru kọmpaụnd gị ịchere gị wụpụ chere wụpụ chere wụpụ ị ga-ekwu okwu okwu ka ekwiri na ife ya nwee ike nwee isi okwu ka ekwiri na ihe ya nwee ike nwee isi ọ bụrụ na ị na-eme dispe ya ma ị naghị ekwu okwu o nwee isi okwu ka ekwiri na ihe ya nwee ike nwee isi ihe ị kwuru n'ọnụ ihe ga-emere gị feed the universe ka the universe nwee ike feed gị ịwụpụchaa ị ga-afụ 20 minutes efu nnụnụ ka ha na-abịa nnụnụ nke abịa nnụnụ nke abịa nnụnụ nke abịa nnụnụ nke abịa ha na-epik ya na-eri chere aka ka ị ghọrọ ihe ga-eme ihe the secret of spiritualist ịghọtaghị ụmụ ọrụ m ga-anata mmadụ kịta nsị enye m ọrụ ahụ onye m ya nsị ngwa ya naba eje m kịta jee rụọrọ ya ife a kpọọ ya afa onye were nụ nkwu afa ya na ya rụọrọ ya ya ọ bịa ya na-enye m testimony ya ka a na-akụziri m ya ka a na a lot of spiritual work enwe mmadụ ga-arụrụ onwe ya ịghọtago mmadụ ga-arụrụ onwe ya ịnọ ọnụ ọnụ gị jegoro ncha ụmụike lọks isuesuesuchichaa ọ joy soap especially suesuesuchichaa gị gbara honey tinye tinye fanta tinye sugar kpara onugbu tii aka ya na-akụzi nke ahụ ọfụma kpara onugbu tii na lọks ahụ gakara ofe ogiri site na ya sirikọta fancha were ya na-asa ahụ ọ chụka eji ya asa eji asakwasị n'ihi negativity ọ na-adrọ good luck good luck to people especially mgbe itiri gị si onugbu na ya samafụ ncha ụlọ a na-eme a na-etinye onugbu blend ya ọfụma ọfụma so go and do this prayer and thank me later.